Hii mchanga ni 8,000 Kenyan shillings. Aha. Lori moja. Aha. Kuna hizi blocks hapa.